Yawas would them.
Yatiba, young Komu, one to a
Mwana wa dini mtu wa temakata.